The one was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Lee. The winds blew up her bow, dip down, oh blow, my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go.
She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Da 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 da